tuetui he tangata tuihei Māori ora. Ā whiti, whana halamai tatoki, kumea uea!
Whaiki hei!